take a damn pop up.
Hi, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your boy Swash. Namhlanje ngana ka pilala. Nungu loko papa Rhulani va ku munhu wa ntima ena mona. Avanga hembe. Here's the proof. Pilana eka sikura namhla 5 hours ago. Efika la aku. Good morning. Munhu loyi anga yiva sticker xa papa Rhulani ka arms resort. U tlhele a petsa na timira ta mova. I'm sure aku swi tshovile. The motive was to break, steal and damage. Mara God knows, munhu wa ntima u na mona. Pilani hi mina. So loko hi langusa hi mhaka yo fana ma ni twisisi kahle ku ri munhu wa kona a lo dyayini. Mara no, loko mi langusa laha hi lowu movha lowu se stikara swi susiwini impela. Hey, ta vuya ma. Anna, I'm too gas to the science, the shagger. I see hey, we are cabs of we say more sign and comments. He talk over in as much moon, one team and a moon. She wants your moon, one team, on a moon. But Genesis 12, verse 3. Here, I will bless those who bless you and who. Ever curses you, I will curse. Minga kwatelistika onge milote kelwa mova. Famba uya ndisa shunwa. Mamvona, lewa engari ya ngataka stika. Ya luye ya ngataka stika. Watu waka. Ibe iwole, ibuna mwala. Afane a endle kuba na VIP picking. Ya, everyone believe you, me. Kuvekela ti sticker was a wrong move from the start for safety reason. Aris. Shwenshi kuphilani eta kuma kunayo yilo susa itwa jala ihleketako swa chicken ya everyday phe nayo artist. Are tagamago hi onwe nyo showinga susa ego na sona hi tsami gungura tuma kata chicken aris min ta bun hlayeni mara man loko tivisa le impela munhu wa ntima I deberivi ro bava ku hindeleta wena wa nyenyela ka loyi na yena nga ri yanga taka sticker va ba sticker va ta va ta comment ko wena wa nyenyela andaka loyi hata a yive sticker. Ebe itolo ara papa Rhulani edume ka fana na Yesu loyi anga teka stika it's obvious ku ri uya khavisa a xiplatani xa yena xo khiwa hi nketara obvious no nge hlayetso tala mhana loko ti tivisa yaleyo ku ri va belwe stikara va kulukumba lava tanihi ndlela yaleyo. Impela vele ku lwena swa swisa leswi too much. Okay, no way. Shep.